Usomaqhuzu kwi-arhente enikezela ngemali yezibonelelo zikarhulumente sasa unkosikazi Tsotsi Memela ucacisile into yokuba umntu onabantwana ababini akuthethi oko uza kufumana isixa esongezelelweyo kubo bobabini abantwana afumana ngabo isibonelelo. Kwaye le arhente ithi kwezi ntsuku zilishumi zizayo abantu baza kunikwa ithuba lokuba bazikhethele ukuba bafuna ukusebenzisa ivoucher okanye imali ukuthenga ukutya kunye nezinye izinto abazidingayo. Isasa ithi kungekudala iza kuyithathela kwinkqubo ebhengezwe ngumongameli Cyril Ramaphosa ngolwesibini yesibonelelo sabantu abangaphangeliyo ngexesha lokumiswa ngxi kweentshukumo zabantu kweli.
Usomaqhuzu wasasa unkosikazi Tsotsi Memela uphinde wayibethelele yokuba ukuba umntu nabantwana ababini akuthethi ukuba uza kufumana isixa songezelelweyo kubo bobabini abantu anafumana ngabo isibonelelo.
From the 4th of May it will be the increased for the elderly and the persons with disabilities, and on the 6th with the child support grant they will receive 300 rands per child, but post that it will be actually the caregiver that will receive 500 rands and not necessarily per child.
Ukanti le arhente ithi kwezintsuku zilishumi zizayo iza kunika ithuba abantu ukuba bazikhethele ukuba bafuna ivoucher okanye imali yokuzithengela ukutya kunye nezinye izinto abazidingayo.
In the next 10 days we are then going to use the vouchers and not use food parcels. And the key is going to be anybody that actually logs in on the automated process will have to give us basic information. And with that basic information, we then will be able to approve or disapprove the application.
Kwaile Somaqhuzu uye waveza kuba isasa iza kongamela nenkqubo yesibonelelo semali sabantu abangaphangeliyo. Nalapho kuza kusetyenziswa ubuxhakaxhaka beWhatsApp ukufaka isicelo.
When you qualify, you will use USSD or a WhatsApp, and you are going to be prompted in terms of what is the information that is going to be required that will assess as to whether you qualify.
Isasa ithi ifumana iminxeba kubantu abayi 40,000 ngemini, kwaye abantu abangaludingiyo uncedo lesasa babancede bayeke ukutsalela umnxeba kule arhente ngokuba benza kube nzima kwabo bafuna uncedo ngokwenene.